Eno kenyi maber, janeno mar LTN kamoramora ma intie kaka pile ma en chenro mar nonro mar oboke kaka wuono niendi en tarik 21 dwe mar abiriyo higa en 2020. Machiegni ahinya an goboke kaendi adek, oboke ma The Daily Nation kod oboke ma The Standard, aye bende nitie oboke kaendi ma The Star. Abromi mna wechego eko ma bende nyalo mako wang' eigi nikech ing'eni kaseluwome kama to koro bende ing'eni to koro ang'o giri mantiere obokegi mopogore opogore. Nyinga kaging'eyo pile en Nick Okello, oboke ma The Daily Nation. Wach maduong' kata thuor mar wach mani kanyo en ni Uhuru Raila troops a plot reform agenda. Mae wach mantiere kanyo endo ni koro kwethno endo mar Uhuru kod Raila sani koro chano kelo lokruok mago eko mantiere e pend chike sama bende koro nosetimnegi yiero manendo makare committees mopogore opogore mag od bura. E sechego eko wach mantiere kanyo en ni new laws to be crafted through the Justice and Legal Affairs Committee. Referendum, the Constitution Implementation Oversight Committee has published bill. Public finances team to dispense with bill which has already gone through the first reading in the House. Mtini koro, wichi magaloko pende chiko semena chakre. Makosa nini kuri ngeni? Kiparo ni yenigi mapodi, tenigi mwosa chako mwachi sani yenigi chiko jini koro sani yendi. Committee mara odubura manu yendo mwichu ngini wichu yuko mage chike. Manu yendo Legal and Justice Affairs Committee. E msa ni koro bro chako manu yendo nono. Mago yuko lokrok manu kete pende chike yuko kachele kachele. Manu yendo maru wachi mentire kanyo yendo. Ano kanti tipu kaa yendi mage jogo kwa besa ni koro bro telo ni wachi ni yendi kagini kakoda kwa. Okele kama loka utinde amolo mara rieda. Ae wechi mchile ni COVID. Preparing for the worst. Mindi nwe chiku kuma COVID-19. Ocho nika indi nikoro. County governments are reserving land for graves. While plans are underway to procure body bags in large numbers in readiness for corona storm. Gigi. Akeni kiluluro. Tukangia ni maendi kaka gigi. Mokotwa beti. Nike jakuwa wajwa niji nidwa kaolo. Mundiketi tenge yangi. Mariko. Iko dhano. Galamuro. Mabende broto. Matini koro wana, chaligi mkoro wana prophets of doom, wangiyo ni thobro beti, kama wangiyo ni to erika kwa mbro loso mbro thoki kibedi. Aparo ni, gikumukuni tiri mwende bini counties wane bedo gimiwacho kikizungu ni proactive. You don't wait until storms happen. It prevent that storm. Mani kumodwe winjo, kudwe winjo ni kene loso, kudwe kata kenyi yolo mi ikiji, kudwe mwema kore temo as a county. Mano gima onge. Ito wako ni mara rio, ni top agenda for handshake power. Men, women, maendi kuri nyalo somo gumabu temre kure wichigi kuma ka handshake. Mane lokro kumare pende chiki msani kuru biro achel kachel. Tubo kene mara mwen, eno wachimari bedo koda kakundewe kuma ike, maipi ike dhanuma galamoro, kene galamoro gedo wakanyi. Ino kini nyasa, counties nyaka bende joma loso kiki panya lokonyo. Wakonyo, ni bende wachimari nyo land marigero skunde. Karusi plande, mabende bro konyo ji. Okini maji kosa toti ike. Mane gima anaparo ni nitire. Papa Shirandula. Dhigi kwe. Maendi en jagumane miwa tukema mitahinya. E wangijoi mupo gropo gore. No ike. Mane degu nge kuma agubosia. Mano ya wachima nitire kanyo. Kabiro pio pio ito bukini. Mara uchile ni Uhuru calls governor's summit. As state malls lockdown. Inya lulore kendo. Gikuwa ni madheni. Inya lulore. Kawono ni nitire tuwa kumara tipu. Masa ni kuro. Migosuru kenyata majete nipenyo wacho opa wakoda governor's mapacho kaindi. Ewe ingyo nitu kuro. Ere ikro kumara gima bear. Maka oge ikre ma bear. Chiche kilore. Mane wachi manitire kanyo. Itoboki nindi. Mara aboro. En muna ni kuro wichigi kima COVID. Mutiap kanyo nindo kanyo mos. Ayo mos kanyo yu kanyo kakagethi. Death threatened to send Tuskys chain the Nakumatu way. Ano kasa niko Tuskys binisa, hindi koro choro, hindi kumi umuke hoto. Hindi gupi matara gigana, makaka inyalo konyo onge. Omiasa niko ronyaka konyo Tuskys. Pajyo somo gijo ndiko, itoboke ni mara paraga mwen, paraga beach, paraga berio, nyaka paraga chiko koro chope county news. Magigi nikuro inoche mae county ya chelka chel, angene county za wekoma Nyanza, ayano kisumu county ka. Mwashile nikoro, 521 medics miss June pay as county denies it's because of malas. Mae ndi koro kima nitire kaya ndi, lakitache moko, madirom miya beach kwa prayoga chel, e county makisumu sa nindi koro koyodo sachigi, madwe mara au chel. Mos. Mwene wachima nitire ya kene ya mawe ya sani ndi kukinye. Ikaka wiche niti samore ngini kaji poi pinchio gi meke ndio boke malang na boke malanga di mar my government nyalo do tenda stemag pinyo wacho kanyo ndo kale ngendo majo halo di mohala kor pinyo wacho magi teni tiri to boke ni ndio myo koro magi weche mani tie kanyo kangi weche mag tuke e tok oboke ni sani mabro mi enni Lampard powering after Blues conquest of Red Devils as Arsenal loom in the finals. Sani koro se bage en Arsenal kod Chelsea gin magiro me efe angeni Arsenal broka o mano nikech manegi magi yolo gila yoga gin gi efe apar ga dek maa mara apar ga ngwene mala monegi kech manegi matanga yode bang sama bende koro gin kire gin tie penye ngeni gin nimo Arsenal za eni ye manimo koro mando kikawe mano mando kiwe kwa wangi nikech manegi kakabetiga Real draws relegates Leganés Messi bags golden boot and Messi the goats sanie ndikoro okao manendo ma en jaloe mabera hinya e league nendo ma La Liga mapenye nendo ma Spain anakuboke ma the standard ka indi anakaindika nitiri tipo Maratai masneta ma Nairobi maendi en Johnson Sakaja ngini Sakaja nchi anayoyude kakoro ne kuoto kal kamoro ya seche mao kuhunjure maka kuhunu se kado seche mune vini ubede onko jonseneta ma Nairobi to molo ya hinya en bende eja komar komiti masenet mchu mneweche magnyo kakenya lo thirke makute maga korona to okulomu doji ubede bamu ubede nikoro kuoto kale seche machalo kamoge noto ongo na mweliwe gino koro romu dende proper makoro Sakaja koro dacha dacha ochune ima doge koro ogweta owere ki tijino endo wachini otimo mos oganda jo Kenya to moloyo ber mar mondo mi koro jo siasa obedo ngi njoge kuma koro madho divai kendo koro divai malich ahinya to giyalo nwa mana pililo manu gima okobiye Kenya ka endi jatelo nyaka bende ngano endo mabende ngiyo niya atelo neji toro mar wachimane kanyende the curse of Kenya kuma maru penyi Kenya from holding political rallies to night parties and selective enforcement of law politicians and cabinet secretaries are behaving badly as pandemic ravages the country true eh jogyo keto ningi ningi dwa dhie siyasa kia ni giromo kie kure okogi gi tia gas mweche ringre gina magidich moloji teto gina magidich nisa morube kakore ngia ankora angen mer ka angiyo weche mamoko mantie kanyitobo kwenye mara riwa any legal battles on Uhuru's multi-billion legacy projects Uhuru za nindi koro kume umokero tukaya ndika koro ntie weche manganya hinyama kwe kumagi chiki msani koro thiro ukange maga donguru wakusamambeni koro mwendo mkoro oese gana mare kaka jatia npinyo macho wa mara kwenye Kenya where have the COVID billions gone? Ee wacho ni koro ntie omenda kaya ndi matara gigana omenda makore large moro mo billion de sani ni koro 300 billion ni ntukoro menda ge kana ge lala kanya magi covid podo ma drama ndane king yo counties onge ikrok malongo king yo Kenya kaka nitiere kara testing mass testing poro tamwatimo kara ang'o ma watimo kod billion de bang'eny masani koro dhi mali cha hinya gi en penyo mone bini koro ipenyo mondo mi oduoke achiel ka achiel mano en adier wach masakaja ni kanyo itoboke ni mara uchiel kwa mara biryo inyalo somo kadi nyime mpio pio koro sanindi anoka koro director na just for nyisa ni koro sarach atima wogo kaindi tanyisa ni oyo mondo mi alidhe kendo kamoro kaindi ane weche gi kuma beneza ni koro mako wang nitoboke malang kaindi ma financial standard inyalo mio kaindi mwendingi weche gi kuma maga omenda kod ohala e kanyakla achiel mendi koro wachope weche mag tuke kama bende koro is Formula 1 dragging its feet on racism fight maigi makwere penjo ni koro kumsani hindi Formula 1 maindi koro ene langa langa kakinge chande ipenjo ndugin bende giri uda kwa doganda ibedo ni koro gikedo nera tiro magijoge kwa maginjoro tenge mantire tugo noendo ene penjo mantire kaindi maduma hinya mano ikakani tire samabia wajini koro Ballon d'Or maendi sani koro maendi ya chini koro jatugo mabera enya marpenye mange maeyo chima gadula sani ni koro bichu mechino endo nikechuchi gwe kuma corona maendi kumjoge kumunga ya dhula kumegi maendu mangeni ayono keni weche magituke Sergio Ruiz De Gea eras Man United beaten De Gea mante ya nchengu iye nodo mundo usu to usu ute enengu muyue yukendo oko deo kaka obibet chengu bendo uo kono do konyu do konyu kamese kuro en ngati muruma mene kaka ento benja kono bera hinya mara Manchester United tanika penjo Manchester United nine gidu waro nangu agi paro nangu podi Chelsea podo ni anano bedroom na mos ubiro to bedroom na mos seje so, wana kakoro Leicester's Rodgers is relishing Man United final mai ndiko ngene dira kreota yake ne Leicester kwa Manchester United onge gima giwere go gitwere titi dira makoro makwadeka kombasa gitwere kombasa ngene koro tugimugik mane ma bo determine kata bro yango ni ngano madhi e UEFA Champions League otuere ma team ata lakini aparo ni Manchester dhi kawe nikech Leicester City nje ni team malahinya gisebedo ka giridre gini urido moro ma gimo giridre kama ndi onge ngamungeyo kumyo koro kaendi an kapare Manchester dhi kawe. Rising numbers, Uhuru convenes a special meeting. A virus has nearly crippled civil service. Parliament put on a lockdown. My watchman tiri kindi. Parliament okti, mindi odubura, magmigapi, magpinyo wacho okni etich. Eni gima sani kuru nipinyo intukuru. Iti mwanangu nikichi namba marigi ni medo mna di malo. Kwane di mna malo, iti mwanangu. Ay watchman chile mtika nyo. Karen Astwell negligence caused Papa Shirandula's death, says widow. Mind the enjoyed Papa Shirandula wajo ni kuro ingeni jo Karen kandenye unge nyaka jawade ntire parking kanyo endo mnyaka kuro nye unge ya lore yamba wachi malita hinya. Hano kabendika indibe ntire professor. Mind the ena professor Charles Karaoke. Wabende kuro nye oterdende ringrene mabende kuro nyo wang timne cremation. Nobody don't talk about the coronavirus. And watch Malicha Jawade. Ni kaya ni lungu ni alisu wanjiru. And kine mateka enya Uganda yo Kenya. Wabiru kama ngeo kendo waketu maindi kaka. And gima oktugu. Gini ni kodu wakai. Wakamu kangete mao injure. Itumbo kinindi mara adek. Which among corridors of power kaya ndi. As the politics to succeed President Uhuru Kenyatta as Mount Kenya regional kingpin gained momentum ahead of 2022, it's now emerging potential candidates are going to greater lengths to play dirty tricks on each other. My watchman tiri kaya ndi sani kuro jomodo kao karumigo Uhuru Kenyatta kaka manwe ndo gae margo ngegwe kumagdiri ya makenya kaya ndi sani kuro ujope ya kere kika kuro ntijo mangenya inyambula kudogi jurni ne komu ndo lwa mamudo meubele gibede o gae karu Uhuru Kenyatta kuro kichako tugutuke moko moko uinjore which ni dirty games. Ae kuro nitiri kaya ndi jomoko jodubura moko ma gino gilosi gima gine no onge gimo gine onge gin gilingithi gino ugoleng ber ni uda sembo. List of shame report reveals MPs skipping committee meetings kumjuluma ni MPs magjuluma ka ntie makanya mita maruriri makanya mita anguma timi to ni donjo ka ndike woni gino manganya nyanya ni ngama ne onge wach maber manyalo twak e odubura. Ingeni jo uriri kama antire maende koro ingeni koro emeo gibedo gi wichkuot. Maka nyamita mweshi mewa tenemo niriri ye. Wachi mewa wacha wacha ndo kichunga wacha wacha gimoro. Kichunga wacha ni uriri. Pile pile kichunga wacha ni uriri. Uriri tu wangeni ya. Manya maka nyamita no loso. Mane gima wadu waro mwadu wange kaindi. Ntie kaindi Oscar Sudi. Mapende oketi okay, kaka nga mwuklo si Oscar Sudi. Doge ngenyo kukoni maki winje winje onko mar parliament. Oscar Sudi na Oscar Sudi kamora mora. Hey parliament. Tuti. Ugoleng Berne, Alfred Sambu, Kilgoris MP Magidion Gonchela, Magijumu Kunjiga Rosu Museo, Maya Ndima Makueni, Koda Isiolo South MP, Abdi Tepo, Magijumu Magine Kikawe, Taya Gengwane, Togileng, Gridudwe Mahiga Mara, Hiyero, Mundubi, Otek Jawadwa. Raila not worried by Ruto's aggressive campaign, says Alize, Rajogo, Kumasani Ndikoro, Sila Raila, Wachini Ruto Kadabeni Ugoza Ugoza Kwenye Kwenye Manyanza, Togilur. Watch my chairman take any mama kwangani Kenyans in rush for anti-HIV pills. State. My watchman tiri April the highest total number of those in prep 22,000. Tini maendi kore ni yadu nilo bendikiti yogoro koro kigamu kutegu yuko magayaki karakapo niti mweche maghera. Mane lere manti kanyo ndo nike kisa urumo. We mwendo mikoro. Watch ni Leeds United odugo elige tokidugo gifujo ngeli Leeds United enti manber na kabisa kata kine mani ntire league ntiji kaka Marco Viduka giri Alan Smith aga kwa ntinde gintire but magone joma ni tugu ni Leeds kindikande mabera hinya kama dhinyime another record Messi breaks top scorers goal tally in final day thrashing of Alves. My Messi iwa jo ni the goat the greatest of all time FKF back sponsorship deal for division 1 league Nick Mwondo be kick reka indi en weche mag adhula to moloyo wacho ni nyana bolo maloma weche mantiere kanyo kase lomo ni kamano to koro boke winjo ka koro neno ka koro bendo miye siso wuogo kwa mondo mi koro bendi dhi ka umari kinyalo to nyiew gari ekle mundi bedo go piny mos kuri ngeni somya soma chiel ka chiel nyaka samanga nitieki COVID-19 polo medo maketo mago eko kange midwaro mondo athiri ke mar kute mag corona nyinga en niko kelo.